bakunzi bakwizera 90 TV ndabahikaze muri kino kiganiro cyacu amanizere ko muguwe neza kuri micro mukaba muri kumwe na Nina nishimye inyuma kuri kamera mukaba muri kumwe na David uno munsi tukaba dufise umutumire wacu ameze neza cyane ateye igomwe hama tukaba dushaka kumwumviriza mwaba muguwe neza
turashima Imana cyane nitwa Hakizimana NORBERT rubatse fise umugore umwe n'abana batanu ndashima Imana rero ku uyu munsi natewe iteka kuba hano hantu kugira ngo tugirane ikiganiro kandi ndabashingire intayo y'ubuzima bwanje
okay murumva uno munsi turi kumwe na NORBERT arubatse afise umugore n'abana batanu okay NORBERT urashobora kutubwira ubuzima bwawe ungene bumeze ingene witahuye kungene umeze abantu babyakiriye gute cyangwa uwo byakiriye gute
nababwiye ko nitwa Hakizimana NORBERT ubuzima bwanje ndabubayemo navutse ntabona kuva mvutse noneho nisanga mvukana n'abana batatu batabona no kuvuga ngo turi abana bane batabona dufise twadufise ababyeyi babona kandi bara ababyeyi bari mu mumuryango ukenye bivya tworoheye kubaho kuko twiyumvira ko twavutse nk'abandi bana bose kandi tukiyumvira ko twavutse nk'abandi bantu bose ariko kandi tuza kwisanga twavutse tutabona bivyoroshe mu muryango no mu kibano kuko abantu benshi canke mu muryango badukafata nkaho tutari abandi bana nkuko abandi bana babaho bose hanyuma rero mu buzima bwacu ntitworohewe cyane kuko twari dufise mama umwe na papa umwe ariko kandi dusanga twavutse tutabona ico gihe mama canke papa bari baragize ibanga kutubwira ko twavutse tutabona ntivya tworoheye kuko ubuzima nk'ubu buragoye udafise imana utakiriye Yesu ngo abe umukiza mu bugingo bwawe nibyoroshe kuko turiko turagenda canke abantu batubona baratwenga kandi bakagomba kudushira inyuma nkaho tudhavutse nk'abandi bantu ariko icyo twatahuye nuko atamuntu imana yaremeye ubusa canke ngo abeho kubwo ubusa busa gusa ariko nuko imana yaremye umuntu uwo ari we wese ngo abe ari umuntu nk'abandi bantu hanyuma tumaze kuvuka ntibyoroshe kuko je navutse ndi umwana agira kane w'umuhungu hanyuma hagati yanje n'uwundi mukobwa yavutse haraciye abandi bana babona ariko abo bana bose barapfuye babiri hagati y'uwo mukobwa n'uwundi mukobwa yavutse haraciye uwundi abandi bana babona ariko nabo barapfuye ariko twisanga ari twebwe turiho twenyene ariko ico twizera nuko twari dufise imana hanyuma ubwo buzima tumucamwo nivyoroshe kuko ahantu hose twagenda abantu baratwenga ndetse no mu muryango nivyari vyoroshe kuko abatubonye wamenga nti turi abantu noneho uwo murundi mukobwa agira gatatu atabona amaze kuvuka haraciye n'abandi bana nabo barapfa ariko haza kuvuka undi mwana agira kane atabona nawe nyene yarahavuye arapfa ubu dusigaye turi batatu hanyuma rero ntibyanyoroheye nkaje ku ruhande rwanje kuko mama canke papa bari baragize ibanga kutubwira ko twavutse tutabona hanyuma turabaho ico gihe twabona ababyeyi bagenda mu bapfumu ico gihe twarabona ababyeyi bagenda kwa muganga ariko ntitwashoboye kubona bisobanurwa ngo ikintu cyose imana ikirema ikize kandi ntacyo imana yaremeye ubusa hanyuma rero tuba muri ubwo buzima bwabaye ubuzima butatworoheye na gatoya kuko ntitwigeze tugirirwa ibakwe yo kubona ikintu na kimwe cyo muri nosi ariko kandi twabibayemo turi mu mana dushima imana tumaze kubaho rero ntibyatworoheye kuko twiyumvira ko twavutse nk'abandi bana ariko ikindi gihe mama canke papa badushize muhira abandi bana baraza bakatwereka ibintu twebwe tugakanura ariko ntibyashobotse ko dushobora kubona ikintu na kimwe tukaraba tukabura bigera mama nkamubaza ati ese mama kubereka abandi bana baraba hakurya bakabona impene bakabona intama bakabona iki mama katubwira ati horere mwana twese niko twavutse bisobanuga ngo mama yaragize ibanga kutubwira ko twavutse tutabona mugabe ikindi gihe turi muhira abana bakaza hajya turi ko turakina bakankubita nkumva ndababaye niruka ngo ngiye kubafata nkasanga naguye mu kinogo nagenda ngo ngiye kubafata nkasanga naguye kunzu nagonze umutwe kunzu kumva ndababaye mu buzima bimbamwo aho hose naregera mama nkamubwira ati mama ese ni kubereka abandi bana baza kadukubita tukumva turababaye nagenda ngo ngiye kubafata nkasanga naguye mu kinogo ico gihe mama yacharira akarira nanje nkamubaza ati none mwara ni biki byabaye kugira ngo tumeruko mama akambwira ati horere mwe mwananje twese niko twavutse nababyeyi badukunda kandi batuhagufi mbere mama byari bigoye ko dushobora kuva hano kuko yiyumvira ko aho duciye hose badukubita rero muri ico gihe byari bikomeye kuko abana bari bamaze kumenya ko navutse ntabona mugabo jewe sinabitahura na gatoya ariko kandi baza kunkubita nagenda nkiruka nsanga nagoye ku gitoki canke nagoye mu kinogo naragize umubabaro cyane ndababara cyane ariko hamwe n'ivyo umwami wa Yesu Kristo yarahozeje umutima wanje shishikara kuba mu mana kandi shishikara kubibamo aya maso mubona baragize operasiyo kabiri kabiri byose birananirwa ibyo byose byanyeretse gutahura ko Imana ariyo tukwiye guha ikibanza cya mbere mba muri ubwo buzima kandi ubuzima butoroshe niho rero byashika ndabaho nkabona mama agenda mu bapfumu mbere twarigeze gushikana ahantu mama yagiye mu kumupfumu uwo mupfumu yari yavuze ko azotuvura tugakira uko twari batatu bari bamaze kuba abakobwa babiri naje umuhungu ngira gatatu hanyuma ntibyoroshe kuko uwo mupfumu yakoresha abadayimoni biwe akafata ikindi akadoda mu mutwe mu maso akacava yinyo ababyeyi bakizigira ko tuzobona ariko kumbe araba dayimoni biwe ariko arakoresha tuba muri ubwo buzima rero bitworohewe kuba muri ubwo buzima kuko byari bigoye wamenga turabantu abantu batubonye umenga ntituri abantu hanyuma tubibamwo maze mama turabaho tugiye kubaho rero haragera igihe umunsi wa mbere mu buzima bwanje natahuye ko ntabona kandi ni wo munsi wambabaje mu buzima narababaye ndababara cyane hanyuma ico gihe nibuka ko haze umuntu w'umukenyezi yaramaze kwibaruka rimwe araza abwira mama aramuhamagara ngo Karoli mama yitwa Karolina aramuhamagara mama aritaba aca mubwira ati byaye ibyana by'ibihume nk'ibyo amwereka ikinogo yo amubwira ko yo biduterera muri ico kinogo akaca badufukira tugapfirayo uwo munsi rero ni wo munsi wa mbere wambereye mubi mu buzima kuko ni wo munsi natahuye ko navutse ntabona hanyuma muri uyo mwanya nyene numva ndababaye mu buzima negera mama ndamubaza ati mama ni kubera iki twavutse tutabona ura ubigira ibanga uranka kutubwira ko twavutse tutabona mama arambwira ati horere mwana twese niko tumeze mugabo mama acararira nanje ndababara mu buzima ndababara kugezaho umenga notuma mva muri inosi nkayivamwo ariko ikituremesha ni imana yoyo iba kumwe nacu hanyuma muri ico gihe ndababara gose mama ararira kubw'iryo jambo uwo mukenyezi yaramubwiye mba muri ubwo buzima rero ndabubamwo ari ubuzima bubi ubuzima bwo gutwengwa n'abantu ubuzima bukengeretse imbere y'abantu ariko imana yoyo irazi ingene irema abantu ntaco iremera ubusa ubusa ijambo ry'imana riravuga ngo twese dusa n'imana kuko twaremwe n'imana twabumbwe mu ishusho y'imana icyo nicyo caremesheje umutima wanje mu bihe byose nagiye mbaho hanyuma hagera igihe rero mama aratubura kubera umubabaro n'agatwengo abantu bamutwenga kubera intuntu n'amajambo abantu bamubwira mama araturugura mu mutwe arasara kubera intuntu kuko abantu bose bamutuka twebwe kwa byari abana batabona kwa byari bihume kwa byara abantu batameze neza mama birashika igihe kubera mubabaro munini nibihe yagiye yirukanga mu bapfumu mama caraturugura arasara ico gihe atubonye yacafata umupanga akagomba kudutema turababara cyane kuko byari bigoye kuba muhira kuko gusa atubonye yacafata umupanga akagomba kudutema hanyuma ubwo buzima tububamwo noneho turaburi iyo tunja niyo tuva kuko mu muryango ntitwashobora kujya gusaba indaro bavuga ati ibyo bihume ridushobora kuvyakira noneho tudusha tuba obrije yo kuba mwishamba hanyuma tubibamwo turasenga Imana kuko mama ntibyashoboka ko ashobora kudukubita n'ijisho yacagomba kudacagomba ko kudukubita cyangwa kudutema hanyuma mama haragira igihe baramusengera arakira acarakizwa bya bintu byose byari mu rugo barabiturira kuko hariyo ibintu by'abadayimoni abapfumu bazana bagashirayo hanyuma mama yarashobora kumara yinga ariko arapfukamira kiranga kugira ngo tuzobone ariko biranga bakiranga bose baraza bakabandwa bakagira gute kugira ngo tubone ariko biranga tuba rero muri ubwo buzima mama amaze gukira arakizwa hanyuma acaraza dusubira mu rugo dusubira kuba abana mu rugo mugabo mama ruvyatevye atwarinda yuwo mwana gira kane atabona ahejeje kuyivya imezi 9 ageze aribaruka aradusezera acafata arahamagara papa aramubwira ati uranderera ibyo bimuga byanje umunsi watubabaje cyane mu buzima twarababaye turarira mama acarapfa adusigira umwana agira kane atabona nawe nyene amaze nk'umwaka nawe acarapfa kubera ubuzima bubi dutangura kugira ubuzima bubi mugabo subiye inyuma gatoya uwo mukenyezi yavuze ngo bo dutamumanga hari kintu Imana yakoze kubwiwe yaciye abyara abana 8 batagira igufa na rimwe ryo mu mubiri igihe yatubwira ko turi mpumyi wewe nyene acabyara ibihume kurusha do please acabyara abana batagira igufa na rimwe ryo mu mubiri hanyuma tuba muri ubwo buzima nawe nyene ntiyorohewe cyane kuko urumva abo bana yabyara bari beza barakanura mugabo ntibashobora kukwiha ikintu na kimwe bisobanurwa ngo ntacyo Imana yaremeye ubusa nimba umuntu yararemwe yaremwe kubwo ubugombe bw'Imana tuba rero muri ubwo buzima ubuzima butatworoheye cyane kuko mama amaze gupfa twaciye twangazwa papa umutima w'urukundo yaradufitiye ucurahera dutangura kwangara no kurara mu ishamba kuko nta muntu yashobora kuduha ahantu dushobora kuba ubwo buzima rero tububamwo turabubamwo tumerewe nabi gushika aho intambara itera muri Bujumbura rirare turaburiyo tuja niyo tuva ariko kandi Imana iratuzigama iradukingira abantu barapfa turaca kubapfuye ariko Imana iratukingira no musi rero turashima Imana ko turiho turi bazima nivyo umwe yarapfuye ariko abandi bose turi kumwe kandi mu buzima tubayemwo turabishimira Imana hanyuma tugeze igihe cyo kushaka kubaka urugo mudamu kubera twabona kumenga ntibishoboka ho mu miryango hose ntibabikunda ariko twebwe gacu twadukundanye kuko twatwahuzwe n'Imana naho namuhamagara ndamubaza ati none ko ndi umukozi w'Imana byogenda gute kugira ngo tuze twubaka urugo rwacu hanyuma uwamwige arambwira ngo reka tugende tugire leta civile numva ikibazo ambwiye n'ucukuri kuko mu miryango ntivyari gushoboka hanyuma cyo turagira leta civile turabana ubuzima bavuga ko tuzobamwo Imana ibuhindura bwiza kandi Imana yabanye nacu iraturinda iratuzigama noneho umudamu aronka kazi aho bamubwira ko azovyara abana batabona abana bose batanu bose barabona ibyo rero ndabishimira Imana kuko Imana yabanye nacu kandi igihe cyose nzokwama ndayizera kandi kindi nagomba ndababwire na ubwo naciye mu buzima bwo kutabona narize ndiga imyaka itatu kuri ekore kanura pour aveugle bituma menya gusoma no kwandika mugabo muri bwa buryo bwo gusomesha intoke bw'abatabona kandi ndashima Imana ko uyu munsi turi bazima mudamu yararonse akazi kandi tubayeho neza kandi byo turabishimira Imana nuko rero ubuzima bwanjye bwagiye bugenda kandi turiho turi bazima
ndumva bimeze neza cyane ku byukuri umuntu yizigiye Imana byose bigenda neza wewe yaradi ko ubuzima bwe guhera ariko kubwo yarafise Imana muri we imuha kuyani kwiringira Imana niyo mpamvu ubu ameze neza kandi muramuhora nyene ko ateza akavise hama papa Norbert nica ikintu ushobora kubyira abantu bafise ubumuga nkawe usanga babafise baguma babacinege bababwira ko atacu bashoboye nica ikintu wumva uwo bafasha
abafise ubumuga ubwari bwo bwose certo nk'ubumuga bukomeye nubwo kuba ho utabona ikintu na kimwe kuko igituma bikomeye nuko ntawo ushobora kwishikana utari kumwe n'umuntu abona ariko rero nagomba mpanure abantu bafise ubumuga bose jewe sinigeze segerereza nubwo nabaye mu buzima bubi sinigeze njya kubarabara ngo ntege umutemere ariko nabeshejweho n'Imana nico gituma mpanura abantu bose bagendana ubumuga ubwari bwo bwose canke ubumuga bwo kutabona bizigira Imana kuko Imana irashoboye byose kuko Imana niyo izi uku iva hasi ry'umuntu nihaguruka ry'umuntu nigenda ry'umuntu no kubaho k'umuntu nta kindi kintu dukwiye kwizigira twizigira Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizigira umwana w'umuntu aravumwe ariko twizigire Imana nagoma mpanura umuntu wese agendana ubumuga yizigire Imana abeho azi Imana Imana nayo izomufasha kandi izoba hafi ya iyo nkuko Imana yabaye hagufi yacu mu bihe twabayemo bigoye Imana iratuzigama iraturinda kandi nagomba mbwire n'abandi benshi ntibihebure ariko Imana iriho kugira ngo iturinde kandi ituzigame nico nagomba mpanure abantu icambere nuko bakwiye kwizigira Imana ntibizigira umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu arahinduka ariko Imana yoyo nihinduka yamaho ibihe byose kandi yama idushira ko ukuboko kwayo Imana ishimwe
amen amen ha nkuri turagushimiye kubwo inayo yaho jije kuduha ndumva cyo mu bintu bikomeye ariko kumwe n'Imana byose birashoboka bakunzi bakwizera 90 TV wumve kuba wizigiye Imana kora Imana niyo byose Imana nishoboye ushobora peu importe uko abantu bagufata uko abantu bakubona ariko uri kumwe n'Imana byose bigenda neza wumve kwizigira Imana juste uwe prince ya mbere Imana urabona ingene atabona ariko ubuzima bwiwe naho yatangwe byane bimunanira ariko byose yagiye Imana yagiye imwishyura mu buzima bwiwe kandi aguma ateraje imbere gose ndizera ko no mu minsi ija azoteraje imbere abana biwe bameze neza akabisa urumva hama nabanda bashimiye cyane abantu bose bamukomeje mwakomeje mukomeza kudukurikirana hama mwari kumwe na nina nishimwe inyuma mwari kumwe kuri kamera hariho David ama icyo ndabasaba gusa mukomeze kugira subscribe mukora na share kugira mukomeze kuronka ibintu iyo dupostinze mukomeze kubibona n'ingoga ndabashimiye cyane kandi ndabakunda hama mutumire wacu turagushimiye cyane gose Imana iguheze
nanje ndabashimiye cyane bene data mwakunze gukorana ikiganiro nanje ndashimiye kandi n'abandi n'abazokumvira bazokumviriza intaha yanje izo bashikane ahandi hantu bamenye Imana kandi batahure ku buzima bwose butangwa n'Imana nagomba ndabamenyeshe ko umuntu ankeneye canke ashobora kuvugana nanje yo telefona ku nimero 79 222 441 79 222 441 441. Murakoze Imana ibahezagire.
murakoze cyane imani bahetse giri hama abakunzi ba kwizera 90 TV ndabakunda cyane cyo ndabasama mukoze kudukurikirana dadi mudukomeza muryoherwa uko tugiye dukorana n'ibiganiro bitandukanye tubibutsa ko dukorana yani tubadushaka kumva abajene gute bashaka kwiteza imbere ubyan kwerekana ta ofisi cyanke ibintu bitwenza kaje kuri chaîne yacu muzokomeze mudukurikirana muzokomeza kubona ibintu bimeze neza cyane hama urabizi nina arabakunda cyane kandi mwarahezagiwe ego